Twende shukuma, 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 twende shukuma.
Ambilia, ambilia, unibebe. Nipeleke, nipeleke kwa baba yangu. Mahangaiko na mateso nimedumu. Niko nalia sawa kama toto ndogo. Ninataka kumuona baba yangu. Ambilia, ambilia, usiniache.
Twende shukuma, twende shukuma, twende shukuma.